Erega mwebwe ahantu muri ko murashaka gufatira n'ahantu hamwe umengo twese tuca dushaka yuko jewe nimba nahejeje nimba jewe nahejeje tiyaya amaso ni direct duca ndakubita ni muri Brarudi
nasabwo we nuri kufatira hamwe uri kufata ko umenga abantu bose bajeje bakeneye kandi umuntu atabayikeneye avuga ati je nkeneye akazi
utayikeneye uwo utayikeneye uwo ni bisanzwe ni nkuko mu muryango hamari
hamari nayo ndakubwira nti hari gihe natubwe bituvako
Amahoro mwese bakunzi ba Ghost TV muri kumwe na Divan Dushime n'abatumire ngaha ku ruhande ariko sinovuga ngo nabatumire nkuko abandi bashobora kuvuga ngo nabatuye ko dusange turi kumwe muri Ghost TV ni ikiganiro gishasha giye kuzakira abafasha kumva ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye na cyane cyane bisanzwe biduhanze by'ubuzima busanzwe hano mu Burundi ariko imbere yuko tuza kubandanya reka dutangure tubaha akanya hanyuma bashobore kubibwira abashobora kuba batabazi ku ruhande rwanje
ni Kelia niera ukeneza mu kiganiro cy'amagara y'abantu
eh Keli urahawe ikaze tugira tuyage vraiment uno munsi eh ubamfu bwanje nawe nge ndafise ubundi yo bibwiye
eh ni iritonda d'Arcy dusanzwe tumenyeranye cyane tubana cyane mu biganiro vy'inkino hanyene kuri Arcos TV
yego no munsi rero tugira dushire ibi amaguru hasi tuyaga iko kintu gikomeye cyane kandi nibaza ko tanwe kitarakora muramaze kumva ahantu zaumva banditse nka bari ko baragira ibintu by'akazi kaza wumva ngo imyaka 10 y'uburambe mu kazi cyo bitanga experience ariko je nkibaza nti ibyo bintu kandi nubwaruka gwinshi ravyido ati abantu bakuvuze nti bari ko baratanga akajyo kugira ngo umuntu ashobore gutera imbere ngo gwaruka rutsobe gutera imbere ariko nkibaza none bujya ijya experience canke bijya bintu babasaba imyaka basaba bujya nti babafise ahantu bishingi ubwawe bibaza yuko none atatatu byaba bimaze kuko je ndiko ndibaza mbona umenga birumvikana yuko kuvuga ngo imyaka 10 cyangwa imyaka 5 nka ushaka akazi kawe kagenda neza naza ko byari bisanzwe
je nuvuga yuko bo kumvikana yego ubishize yuko umenga ubushaka ko akazi kawe kagenda neza muri ce give mengo byo byumvikana ariko ukaca wiyumvira none birinze bigenduka bagafata experience y'imyaka 5 dufatire kuri iyo kuko ari n'igihe twumva ngo y'imyaka 10 niyirenga none kuri iyo myaka 5 iyumvire kuri wa munyeshuri ahejeje ishuri ahantu hose fata yuko muri buno Burundi bwose bacho bavuga yuko experience ari imyaka 5 umwe ujya mwana hejeje ishuri azokura kazi hehe ko avuye ku ishuri atakindi akora ati yicara ngaho biranashikana ya manoti ya niga kana yibagira kuko iminsi bibaye
myinshi turaboroka
urumva najya manoti canke meme nababize nababize ya mashuri y'imyuga nibiki kuko ntaba yararose agenda kubibandaniriza bikorera nivyo ku ishuri turaja mu materier kwishuri turaja gukora ama travaux pratiques atandukanye ariko umaze kwitahira nimba yahora yiga ngaha muri Tes Kamenge akava ngaha akaduga iwabicenda juru uyu ndakava ngaha akagenda nimba azova ngaha akaja kuba iwabisonga hehe ibyo bintu nazo subira kubibona ahubwo byiza byari bikuye yuko uyu mwana caronka habandaniriza aja gukora mugabo cyushira mu ngujya myaka 5 ngo yinuzenye ngo yuburambe nibiki nakunda cazinga ibirago acasubira hari
ziko ndavyumva d'Arcy twe kuya tumaze kubona politique tuvuge ingene bimeze muri twebwe aho tubaye je mbona yuko nkatwegwe nyene ko twatwarize imbere yuko basi tubona ibiriko biraba mu gihugu cacu mbona ko kuba twarabibonye iyo ba avantage tukaca tutangura natse kugira amahoshasha yacu mato bato
ariko nanjye ngaho ndafise ikintu cyo mvuga ko uvuze ngo ubushakashatsi ukabuzi ko ubushakashatsi ica mbere turi igihugu kidakunda kwandika no gusoma biratugora umbwiye ngo ubushakashatsi uzugendura mu mashuri ho nyine abantu basoma ibitabo ni bangaga
uga kuba waragiye mu ise nawe icyonyitse kubera avantage
byari byo byose ahantu burya usanzwe uba harafise ikintu hagufasha nje nk'ubu unye ni wambwira umuntu ngo uje kumusaba ngo ubushakashatsi ko ubushakashatsi atagitabona kimwe arasoma ica mbere mbega zomenye ngena burondera ko hari n'abantu usanga bagenda habaye na internet Hara abantu batazi ingene barondera. None wowe mwumva wowe byumva byo
kuri. Nibazi ingene yabirondera ahubwo nifoke no mu masore ko bisaba bakabishiramo.
Mwebwe urumva bwabo hamwe je novuga yuko hamwe muri ko murasubira inyuma ahandi nagiye
mwameze
nk'abaja ku rundi rwego. Twifatiye twa dufatire kuri gikintu cha experience twamye tuvuga. Kuko nico ahanini kisa n'igiduhanze kuza kuvuga ngo dutore ngo inyishu n'ibiki ivyo no
bwa ko
biza biratugora kandi ivyo nibaza ico cosa nikiza mu nyuma. Je wahano ndiko nundi ko ndiko ndagarukako. Novuga yuko ari icyo kintu cha experience ni politique ni kintu leta ikwiye novuga kugira iki gufata mu ntoke mbere igashiraho ni itegeko kuko nivyo byo experience nivyo bitara nabaho ndagenda kubwira yuko hariho nabantu na stage kugira bayironge
banza kwasaba experience naho nyine.
Okay, no some experience. Ngo kugira ronge na stage. Bimubiza cyo icuya ugasanga giye gukorera hatakoreye. Ugasanga giye
aho yifuza ntaho yoro.
Naharonse.
Dasimwe rero ico musaba nuko umuntu nawe bahejeje yifondamentale tubona yo teteraza ku kazi cyane.
Oya. Ndiko ndavuga ngo duheje ngo yifondamentale ngo yihejeje cyane iki. Ifo kuvuga ngo fondamentale ngo yihejeje ngo acaje ku kazi. Ariko basi aronke naho kwimenyerereza byoroshye bibe ngitegeko ry'igihugu
ariko gadarse ugerageje kuraba ibisata twe dufise mu Burundi abijanye no kwiga ugerageje kuraba ibisata dufise turafise nko muri fondamentale cyangwa ishure shingiro turafise ibijanye n'indimi turafise ibijanye n'imibano muka ugerageje kuraba byukuri hamwe twoje kubesha ngo ururimi bararuze hari abantu biga ibyo bitango na malange mugo ugiye kumusukumbaza igifaransa tumaze kwiga kuva tuki tukiri mwaka wa mbere ubwo mubaza ati mfasha usobanurira bino bintu ntavyo yoshobora none uwo mbwiye ngo abahantu bo bandaniriza we nkawe
tukiraho none ikizomufasha mbega ikizomufasha nuko docheza kumara ijya myaka 5 yose yicaye muhira atarose nahaje
ikizomufasha nuko byariko biramwankuhaja kugera kure kugira ngo azoza sumba babandi
just anasita gushikira ahubwo je wikintu mbona nuko ndufatemo mafatiye kuri abo bizi ndimi mugabo mwibagiye abizi
n'abandi
n'ibikinike ikintu kiba gihari nuko uyo mwana ikintu icambere reka tubanze bajya abo bari mu mashira ha matandukanye abakora mu bigo bitandukanye bumve yuko nabo nyene bafise uruhara mu novuga yuko mwiterambere ry'ugwaruka no gutuma ugwaruka rugira inyota go kugera ku bintu byiza bifuza ariko bakabona yuko ibyo bintu bazobishigako bakoresheje ubumenyi n'ubuhinga bafise aho waho cangaruka naha niyo bahari itegeko rya leta rituma ujya mwana aronka ahejeje kushuri aronka nimba dufatiye stage professionnel kwije stage professionnel iza kumutuma niyo ija mu experience ije stage professionnel nimba azije wunzova kwishuri nzova ngaha cengenda nkora stage professionnel ya mezi 6 canke ya mezi 10 mu kigo kinaka bicambere uyo mwana nawe nyene azokwira abamuriwe avuga ati mbega jewe ivya bintu nzotwara ha hantu nibihe anageze yo kandi naho niba musubiza inyuma bakamubwira bati wewe ugweguriko turabona ntirihuriranye n'umuntu yoja gukora bizomutuma asubira hariya yicare asesangure aze kwiga a i u o e ayige neza abona ati kuko jewe narabonye cambujije ntatera imbere nikiriye hariya bakenera ibi kuko urumva yashitse yabonye ibyo bakenera hariya bakenera ibi nanje reka rose
ibi twishe twebwe ugwaruka gubonye dukeneye te dutera tujya kurondera akazi dutere tukaronka dutere duhembwa kuko iki tutokwishiramo ati reka mfate diplome yanjye ngende gusaba nkore bijya bintu byo ku
be wibaza ko byoroshye kubironga reka ni byoroshye kubonera
ari aho byoroshye ari na association yabyo
ari kintu mugabo
je muri kuvuga kuko na munsi wowe uri ko bivuga ivyo yuko horoshye kuboneka kuko ajyu haronse ni experience muri kuraronka ni bwa burambe iyumvira no munsi umwana ahejeje
aruguru
Jake sinkunda no kuhita na ruguru uko abantu bavuga ngo ni ruguru
siruguru
ni muzindi ntara ni muzindi ntara urabyumva siruguru
ruguru ngiye ndiko kwerekana
nakumenga reka dukoreshe ikindi reka dufate uyundi mwana nawe ataba muri intara ya
Bujumbura hagati mu gihugu
aba hagati mu gihugu rero uyo mwana dufate ko yahejeje nta kuretse kamenge canke yize ubufundi ahatandukanye canke yize zindimi ahatandukanye aravuye kuri iryo shuri yarasanzwe ari kumwe nabo bari kumwe babana muri ico kibano co kwishuri kuko baba muri bya bintu bamamwo arabona yuko abishoboye aci yava kuri iryo shuri aravuye ngaho akorotse neza na neza aragiye nk'ahantu dufate nk'ahehe dufate nko mu gihogazi gace kamwe ko mu ntara ya Karusi cyangwa dufatse agiye nko kuba nko mu cyangunzu nanjye mu cyangunzu atari ajya kuri centre rebon ucumbwire ingano iyo mwana arahantu ni imashini ordinateur kuyibona no kwikomine abenshi ibintu byinshi twagiye tubibonera ku maparuwasi abakuriye ruguru barabizi ugasanga no kuri paruwasi asengeraho
nta mashini ihari
iyo mashini ntibaho none gasha mugenzi atigeze aronka ahantu avuye ku ishuri ngo agende abandanirize bya bindi yiga abibandanirize uyo muntu hoho niho uri kuramufasha kuvuga ngo ntibarondeze arondeze ko nahabaye bidahari ivyo yize ko aho usanga biri bigwiriye ngaha mu bisagara
ariko kandi mugabo ikintu kimwe je novuga nubwo uri kuravuga ngo aho kuronderera none burya umuntu mu bisanzwe ajya kwiga aca ku ishuri ajya kurondera yiga
aja kwishuri kwishuri umuntu
atuka turavuga ku mugwi w'abantu biga
kwishuri umuntu ku ruhande rwanje nibaze ko umuntu agenda kurondera ubumenyi
aha amaze kuronka ubumenyi mu bisanzwe abasigaje kugira ngo ashobore kuronka ngene
rero burya bumenyi turonka kwishuri burya bumenyi aho turonka kwishuri novuga yuko ni nkishingiro cyangwa ndabyitse ni nk'umushinge w'ibizokurikira bizogutuma n'ibyo giye kubamwo bitareka nkoresha iyamvugo rwaruka rukunda gukoresha cyangwa twebwe nyine rwaruka bitagucanga basi
bitakuzazanira
kuko hariya ku ishuri urigira ya materme technique aje ndumufundi nivugire ko hariya materme technique ugiye hariya ku kazi kuko ku ishuri nka byose urabica ku kavyiga ku ishuri nka byose urabica ku kavyiga wamara gushika muri buriya buzima musanzwe nacake indi bakivuze ntibikuzazanire ibikuzazanire bigatuma rero udatinya cyane nuvuga ko ku ishuri haratuma n'umuntu yikuramo ubwoba hakamuremamwo kikamuremamwo ico novuga ukwishigikira muri we
kibazo wewe wari kuravuga uti boca baje kurondera mugabo none ndafise ikibazo gatoya none umuntu yoba angaje kubera afise experience canke atayifise rumva nta kazi akwiye kuronka
ego cyane yabangaje kubera afite experience kuko udafite experience usanga umenga ikintu cyose uje kucigiraho usanga umuntu yatanze akazi usanga atari ko akazi ke kategeko karanyaruka
ariko nawe ngaho umenga urashizemo akantu umenga urubisigura ko abantu bize bose ata experience bafise umva ntacho nta n'umwanya barataye umwanya
oya ntibataye umwanya experience ni kugenda navuze ati woyirondera ukagira amahoshasha yiwawe
mugaye kibazo via darsi yavuze jena umwanya umwe nande ko ndacumba
ego naje ndavyumva
uri kuravuga uko jonza kusanga uri kuvugira uruhande rumwe ariko jewe muri kino gihe ibinda novuga kuri jemu ndiko ndindandaraba abonsa na nabo shira ko amaso cyane cyane nuba ndiko nsa nuko araterera nijwi ryabo hejuru nsa no bavugira ni ahanini urugwaruka ruri hagati mu gihugu kuko uno munsi uri ngaha uri aha mu bisagara bitandukanye novuga Bujumbura Gitega Ngozi Ngira hoho bararonka ingene ivyo novuga ubwo bushakashatsi aburonka naha handi yakora n'ibibazo novuga ko araronka ivyo yishura na no mu batunganije ivyo bibazo bariko barakenera abakozi kanaka abonatsi vy'ukuri uyu muntu arabishoboye kuko arafise byinshi habikura ariko reka jewe mvuge kuri wa munyeshuri
ego bose nje ndabatanga
wa wundi yize yize aya mashuri y'indaro akagiga muri bya bisagara nyene twavuga
ariko
amezi atatu aheze aca ava hari agasubira kumuhana akaja kuragira akaja gusubira kubumba amatafari akaja gusubira gusiza ubwo njewe niwe ndiko ndavugira
ndabitahura
none uyo muntu ayo marosheshe aduza kuyakorera ayo marosheshe kwanza uri kuratubwira rosheshe z'ubu benshi bishimiriza ya ma internet
Sizo gusa
abanze bakavuga ngo ni ngo nibite uyu ayo formasi uri kurambira sigurira jewe uno munsi tutari ngaha muri bino bisagara iyo formasi uyu munyeshuri yize dufate ivyerekeranye no gutuma tumana kwa makuru
atyo yikora
uno munsi arahagurutse ngaha aravuye ngaha muri ETS Kamenge canke ahejeje kuvyiga
bera na ruguru hari amashure
atige ego ndetse na hari
hagati mu gihugu
hagati mu sire mu kibanza nawe cy'umuntu agomba atanga akazi
uje umuntu nagira atanga akazi
wewe azokuyumvira ati iki kintu cyari gukorwa mu minsi ibiri niyo nagiha umuntu atagize
muri ico gihe cyose
bizokorwa mu minsi 10
ivyo byose bica biza kuvangatiranya na bya bindi novuga yuko twebwe ikintu kiriko kiratugora no munsi nitwiraba ngo tubanze ngo twige ikibano cacu ngo tumenye novuga uko dusanzwe twebwe abarundi tubaye ivyo vya experience ugiye kubiraba nibintu abantu bagenda bagahomora kubazungu
okay urinzo pauve nakumenya aho handi ko basavye experience ko iki nawe utogenda ukavuga ati bisaba iki kugira ngo umuntu aronke experience
erega inamba nyi zibanyishi ku buzima tubayemo uno munsi umuntu kobera twa tukiri novuga ati uno munsi twebwe data iraca fisa kanu ikidufashije gatoyi mu kwiga aya mashuri y'indaro aho usanga umuntu yiga akariha nubwo abavyeyi barira canke twese tugatera induru ariko ugiye kubiraba uko umuntu ababayeho muri aya mashuri y'indaro usanga umuntu abayeho ku buzima busaba ubuzima bworoshye kwe kurabo hariyo ku munsi ugiye urandika ibyo uba waragiye urafungura canke uko wagiye urajyana rero kuba biroroshe aza afisa hashikira
aba yego ndavyumva none ndamubwira ati ko ikutoza kuharondera ngene uhashika wenze umenya yuko
yego kuza kuharondera
aba yapeldo
kuza kuharondera nikime kuza kuharondera nikime none kuza kuharondera azashashora umutwe gusa arondera haya arondera ingena
abwo nubundi buzima
nubundi buzima nikindi kintu niyindi nikindi kintu ucongeyemo none je gucumbyira nsingira umujyango ibujumbura batanga ayo formation nzogende kurondera ingene ndonderaho ngira izo stage zoroshe muri biya bintu
kanaka buzu ko utumenga uri kuri ategeka jewe nshaka gukora iyi stage ahi bujumbura kweki kumugwa mukuru wawe
bayi okay nacu basi hagati uko ko biri kose ivyinshi tuza kubisanga muri zantara nyene muri zantara zishika kuri zitatu byinshi canke zire tuza kubisanga nahi bujumbura ni gitega ni ngozi ni mu rumonge ahasigaye muri muzindi ntara zo hagati mu gihugu n'utuntu no vuga yuko ari utuntu two gufatikanya cyangwa nibwa buzima buhagaze ubutari umwarimu n'umuganga ubutari umuganga akora muri DPI nta bindi bintu
cyangwa n'umugaro bakamaze
ubufundi no
vuga kudandaza rero bahaye
none kudandaza jewe nize marketing ibi twita marketing zoca ngenda gusaba Simoni wawe ndafise ka boutique mu isoko imatana ati nyigisha ingene badandaza ubu sivyo nize ariko jewe nize kuja guko ivyo nize banyigishije ivyo mu mahinguri ayo mahinguriro jewe aho mbaye Je wahombaye nk'imutumba dufata karuro ku mwana w'imutumba ahabaye ihinguriro gitwa ngo rihari n'ubugano rwago ibyo niryo hinguriro niwo muntu wa mbere ntuvuga yuko ahingura ibintu bikomeye none uwo muntu jewe niwe nzoje gusaba ngo anyigishe we nyine ubwiwe jewe n'ibyo nize bisanga ko ndiko ndaraba
jikintu mbona ndasi ntacuze urumva nk'ubuwe ko uba warinze ubona ati nagiye zanse kubera na experience afise wowe urasaba uti jewe umunsi mwosanga atakazi kenshi mufise nta kuntu noza mukanyigisha nanje nkabona kuronka experience
none ivyo byose bizogenda guterega ndiko ndakubaza none ucurarana n'umuzamu wo kwigishira hamwe
oya on sait jamais hari igihe usanga nk'umuntu peut-être nk'abantu bagize ahaye ayo ma opportunite ashobora
ibyo ni bya bintu duce tujyamo ni ya nteguro
utabibajije none uzobimenya
gute utabibajije tubibaze gute mbega icyo reka kubibaza ni kimwe nuko tutabona n'ababi none uramaze kubona aho babishyize
kweki none wumva yuko habaye apel de winzi umenya ko habaye apel de kuko gutegera ukabanza
ibintu byose biri kuravuga wowe nubwo uri kurashimikira abo mu ntara zo hagati wowe uri kuravuga uti ikibazo gihari gikomeye ngatweho niko dushobora kuronka ahantu tujya kuraba cyangwa iyo interineti tukayironka bwa baruguru kweri bafise ibibazo byinshi none wewe kuvugana n'aho hantu ho kujya kurondera akazi mbega hoho aho batanga amastaje hariho kugira ngo uvuge ngo ndaza kujya gusaba aho ufise iyo ujya kurondera
aho bayatanga
hariho aho harugaho
ntabwo abuzi ahubwo gusa
oya nawe cumbwira watanze akarongo k'icenda juru aho bakora canke imutumba bakora nk'urwago nawe umbwiye yuko ari kuja gusaba nka stage none nyi mutumba yaje gusaba stage he
ni bimana ivyo ivyo ro kare twabitangurire ko ndavugane leta urakwiye gushiraho itegeko itegeko no vuga yuko rihuye nuko buzima twebwe abanyagihugu twebwe abanyagihugu b'abarundi apana gufatira ngo mu bufaransa ngo bigende uko ukacufata ikintu bururuka kizana ukagiteruruka cugitereka nga utigeze urabe ngene umunyagihugu wo mu Burundi abayeho kuko ubuzi yuko ivyo bintu besha abana bavyiga ukabona ati je abana benshi bavyiga babiyeje kuvyiga basubira kubasubira kugatumba mugabo ushize itegeko ati umunyeshuri ahejeje amashuri kanaka
yego
arafise uburenganzira bwo kuronka iki twita nka stage professionnel ya mezi atandatu mu kigo kinaka ido rikabitegeko kikaba kizwe uwo mwana azoheje ishuri mwo kimwe mu bitoki bibavyera muhira aramenya ati muvyeyi muri biriya bitoki twahora tugira nimba twahora dushora idumuzi ibiri z'ugwagwa aho ndiko ndavuga nka baba mukirimira nimba araba aba ahimbo bafise ibipe vyi baba bafise ibipe biroba canke nimba baba bafise ibigazi nibiki akambwira ati muvyeyi muri tujya tuntu duke duke dufise muhira twinjiza urazura rabo twusagura duke duke ndafise meza atandatu
siwe nuko uvyumva hari wundi muntu avuga ati jewe ivyo vya stage nta byo nkeneye kuva ku ishuri ndo nk'akazi
ico iyo ni yindi nyigisho iyo ni yindi nyigisho
akuba utihura nuwo none wewe
uhuriranye n'uyo je ndavuga yuko muri ico muri uyu mwanya muravuga yuko musa nabagombye guhindura ikiyagugutse kuko iyo ngorane ijo ni iyo ngorane irafise ingene nayo iza gukenyuka kuko ubufise ingorane izo ni akwiye ngo nditwiga ku ishuri ugasanga hari umwana atiga
si guhindura inganiro niko nabwiye ariko natwe rwo bishoboye kutuvako
uyo mugabo usi iyo ngo icyo si cyo kibazo kinini
ibibazo bihagarikanye byinshi
kuko si benshi abo kuko ivamba atari benshi
ni benshi
ariko muri kuravuga ngo tubwire nk'umubyeyi azodaragerageza agira twasaguye asaguye nako
yego
ubuze ngo asaguye kacuraba ahantu hasanzwe hari ivyo ivyo bigo canke ama mashira hamwe yotanga twe byo twita stage tuza gusanga kenshi biri muri bya bisagara none uzosanga bice bituma urumva harabura hazoce habura naho baje kubisaba kuko ayo ma stage nk'ubu dufatemwe umwaka umwe barahiteje ari benshi kacusanga abantu bose basigaye bavuga batatu kwese zaca tugenda hari zaca tugenda hari ntuzosanga none hahuze no
erega mwebwe ahantu muri ko murashaka gufatira n'ahantu hamwe umengo twese tuca dushaka yuko jewe nimba nahejeje nimba jewe nahejeje tiyaya amaso ni direct duca ndakubitana muri prarudi
dansa ahubwo wewe uri kubifatira hamwe uri kufata ko umenga abantu bose bahejeje hari imiti itandukanye hari umuntu atabaye ikeneye avuga ati je nkeneye akazi
ubutayikeneye uwo utayikeneye uwo ni bisanzwe ni nkuko mu muryango hamwe
ari hamwe nari nayo ndakubwira nti hari gihe natubwiye bituvako
kandi turahindura ikiyago turacavuga abantu bakuze no munsi bidogerwa n'abantu bakiri bato gwaruka cyane cyane kwa kazi bariko barakihagira kubera basaba ibintu birebire ama experience uburambe mu kazi ariko rero imbe mu kugira turangize ibyo ryo byose hariho hari hano tegereza guhindura imbere yuko hagira ibindi bitandukanye nane nko kubgawe gadaxi nubwo uvuga uti nokuri harakwiye kugira ibintu bihinduka kuko turabona ko bigoye kuvuga ngo ndaronsa akazi cyangwa ngo ndagize iki mu gihe ntaronse experience ahantu hatandukanye kubgawe kugira turangize abantu bakurikiranye ikiganiro cacu abantu bakurikiranye kino kiyago hoko gwiki ushika uno munsi ku nguvu twege dushora gushika ko nkugwaruka apana ntitwinjize ng'abantu barebare kubera tuvuze leta hari ibintu bindi byinshi bice bizamo mugana nayo nyene ko mbura turashora kugira ico tuzakuvuga ko imbere yuko na Kelly ashora kugira ico tashigirira
jewe ico novuga nuko hobamwe ishaka kuri bose sukuvuga yuko uruhande keri ariko ntagumva oya ahantu basa n'uwizimagije muyandi majambo novuga ni ku mpande zose kandi ndibaza twese turahahuriza ku mpande zose turahafi ku mpande zose hariho novuga ko ku mpande zose ntiberade rero nimba ku mpande zose batera de fatire jewe kuri gwa ruhande navuga gwa babandi aba bakoresha basaba ama experience kugwaruka nibiki nuko bora bakareka kunaniza kunaniza gusaba amananiza kugwaruka burya novuga nti ugwaruka nyene tumeze canke rumeze ni ugwaruka ruke wobwira uti ni muze ko mushaka ayo ma experience mugabo novuga nti ni byovana ni ya ni ya integuro yishira hamwe kanaka cyo ibigo kanaka ikaba integuro bakabyiga kuko ni fasha ngufashe kuko twebwe nti turi muri ivyo bihugu by'iburayi by'ibiki no vuga nsanga hariho ibigo byoroshye ngene umuntu aronka ama experience ukagira ati ko wumva ushaka iyo experience mu gihe kinaka uzoze uzokorera muri zino condition izi nizimva habicigwa bitangurire kuvyigwa kuko na munsi niwe cyo tuvuga ngo pa ngureka duce dutangura ngo dutangure dutange ngo masitaje ngo professionnelle nibiki oya ariko habici habivyigwa hari habahinga habe uruhande rumwe ruserukira rugwaruka urundi ruhande ruserukira abakoresha n'urundi ruhande no vuga nti ruje hagati habicigwa ibyo vyigwa baraye bati kugira ibi bintu ntibisubire kuba intambamye cyane kugwaruka ibi vya ma experience z'uburambe nibisubire kuba intambamye kugwaruka nuko twobikore nuko hofatwa ingingo zinizi nizi uyu mugambo gategeka kunuko nuko bafatiye kuri gwaruka kuri babana babandi babahagati mu gihugu nibafatire cyane kuri bano bana baba mu bisagara uko ni abisagara baba mu bisagara nibake cyane ufagiye kuri babandi baba hari novuga hariya mu misozi hariya hasi hahandi umuntu usanga asohoka ku munsi wa munga agiye gusenga imisa yo kwi paruwasi cyangwa agasanga asohoka ava muhira agiye ku munsi wa gatatu ku isoko no kwa munga bafatire kuri bariya barabatse kugira nabo ntibibavune cyogenda kunuko umuco naje ntawonotora kuko wabivuze yuko canke ari wabivuze ati ni kintu kigoye ariko habe basi ntambuko ya mbere yo gushaka yuko ico kintu kiri ku kibazo uno munsi muri kazoza iki kibazo cyo havura kikemuka canke basi kigaba ni nk'ico
ariko imbere yuko mu mwanya keri kugira to turangize ku ruhande rw'ugwaruka naho keri yigeze kuvuga ati natwe turabifise mu ruhara none bibaza ko kugwaruka nkatwe kokora iki naho
nivyo ku ruhande rw'ugwaruka naho natwe twote no vuga yuko ushaka no vuga nti ushaka inkarara nkayo canke nikibabaje umutima kirazindura amaguru nivyo rero nkugwaruka ico duca dukora natwe niye naho cyo kugira iki ho kuraba ati jewe nkeneye gushikahe kugira intumbero mu buzima kandi jewe nkeneye gushikahe ukace rero wicara ukaraba ati jewe hajya nkeneye kuhashika mbega kugira ndahashike hasabwa ibiki n'ibiki ndahagenda gute ukarabatsi rero muri bijya bintu mbega nuwuhe mukenyuro nje no yita nka plan B plan B ukaratsi kuko plan ya mbere ihari
ya irase
ni yuko plan ya mbere yo gushika ku buzima kuri kakazi nuko harimo ikintu cha experience iri experience sindiko ndayiro ucuraba muri iyo ijya plan B nayo ugategura ati je wandashobora kuronka experience mu bundi buryo mu bundi buryo ukaraba ukavuga ati kuko nubundi nubwo batozi duherega nubwo
ubuzima buzobanda
nubwo batozi duha ubuzima buzobandanya buzobandanya kandi dutegerezwa kubaho rero gutegerezwa kwa dutegerezwa kwiga uburyo bwose byanka bikunda dutegerezwa kubaho rero umuntu akaraba ati jewe bidakunze bintu nzobigira kukugira nti tuce tudabukirwa kuko umengo ndiko ndavuga umengo ni icitwazo nanje nagize yuko umengo bataduhaye ama stage professionnel bataduhaye
nagigenda
umengo nta oya siko bimeze uko biri kose dutegerezwa kuraba uko tubandanya tuba mugabo twebwe nkugwaruka nugwaruka rundi ko adukurikira no vuga yini ibi bibazo turiko turacamo no munsi ibibazo turiko turacamo no munsi ntituce tubisigaho turi kuko biri kose bamwe muri twebwe canke nabandi twese turashobora kuronka ubuzi bwiza eje ibintu bikagenda neza igihari nuko izi ngorane turiko turabamo no munsi twora bingene tuzoduterera tuzitorera inyishu bukebuke tukoraba nimba ari amategeko nimba ari ivyo vyigwa tukabikora kuko nitwebwe twabibayemwe nitwe biriko birababaza nitwe biriko birakomeretsa kugira tubirinde batoyi bacu uri ya Burundi bundi buri nyuma babana aya majeneration yanda ari nyuma ntazobe mu bibazo nk'ivyo twe twabayemwe tutangure dushiremwe ishaka no kugira icifuzo ciza kubandi batoyi bacu bari nyuma
yego Kelly nikibazo cyo kimwe n'ico nabanambajije bwa turangize ikiyago nti twa kimara kiraguse cyane ku kubgawe uko biri kose hari ikibazo cuko abasaba uburambe akenshi usanga ari abantu bakuze ntavyo twobideha usanga abo bakuze tuvuga nti usanga bari mu myaka 40 usanga bari ko baragaragereza n'imyaka yo gukukuruka usanga rero biragoye kubgawe none ko hari ico kibazo kandi tukibona twese ugaho ukavuga uti nokuri experience irakenewe ntibyokunda none wewe ubona aho kugira ngo turakeneye akazi turakeneye kubaho uko gukina kuyande cyane
nuko dasi yabivuze ko hakenewe ishaka nibyo ishaka irakenewe kandi irakenewe ku mapoint yose yaba kuri abo basaba ama experience yaba kuri twebwe tuba dukeneye izo experience hose arakenewe ishaka hama ikindi mwahagaze ko cyane dasi ikintu cy'abantu baba mu ma hagati mu gihugu ya hagati mu gihugu jembona kera kiretse ubunya kera hayigeze kuba hari ibintu by'ama centre jeune donc ayo ma centre yarakenewe
ibigo by'ugwaruka
ruhurira
mu ntara cyangwa ku makomini
wewe rero wavuze ati ikintu kigorana cyane nico gushika aho hantu ngene woronkiye experience rero yaba ayo ma centre jeune yo bayagihari ugaruka tukaronka aho duhurira tukaronka aho duhanira ivyimviro tugaterana intege ivyo ico kintu bwo mashari kintu gishimishije cyane mugabo ubu mbono menga
yatangiye
nagikora ari naho
kigenda n'igenda neza zarajyana
ayo amwe amwe no vuga ko naho amazi guca yeshi mu ntara zitandukanye no vuga ko nkanishi ntizigikora nizitwa ngo zirakora kusanga zikora nabi nabi sinka ya centre jeune ya kera nivyo nivego
tuvyiza rero twese tugwaruka natwe tukabona ko dufise ingora nimwe tugashigikiranira tugahanahana ivyimviro tugafata ubuzima bwacu tukabuha intumbero comme ça nka ya centre jeune une fois usubira kuba kandi kuba agreye ugasanga ati nkunkeneye kugira nk'agaho cherche reka nze hahandi kubujyo
dusangirana
nawe kubujyo uvuga ati nko mundwi fate nk'iminsi ibiri uzosanga biko biradufasha ingene tumenya nibintu ya experience ndetse ugasanga nawe uri kuri arondera ingene wewe nyene woyironka kwawe niko nyene ndabyumva
gerageje gusa no ikintu cakera vuze mu yandi majya mu mijambo rimwe novuga nti urugwaruka turakwiye guhindura ingendo niko novuga nti nkacho keri mwisanzu shatse kuvuga kandi nivyo turakwiye guhindura ingendo tukamenya yuko uko kera byari bimeze musa atari ko bimeze bavuga yuko dukwiye gushiramo ingufu mu byo tujamo
yego mukurangiza reka tugerageze kugira icegera ngico twagiye turavuga ko byabonetse ko hari ikibazo cuko hari hiyo ariho imyaka isabwa ngusa gasanga ugwaruka ntirushobora kuronka biraboneka yuko ku ruhande gose habe ugwaruka habe abantu bitwa ko batanga ubuzi turacakeneye ikintu cuko hahindugwa ukugenda ibintu bikogwa habe muri politike yo gutanga ubuzi hagira igihinduka habe muri politike y'ukugenda twiga nibaza yuko byo bavyiza hamwe igihugu cyo dushiriraho ibintu bijanye donc ibintu bijanye n'ibyo dukeneye
uko nuko hakwiye kubaho no vuga cyo no kwita umugambi uhuye n'ubuzima uno munsi turiko turabamwe uhuye n'ibihe bya none
twamenyigiye turimwe
kandi navuga yuko abakora iyo migambi bakwiye kuba ururunganwa nyene ururunganwa ruriko rurabamwe muri zino ngorane kuko ururunganwa no vuga ego kwa kayisensi sinaruzi ko cyane ariko ndiko ndaraba n'urunganwa no vuga yuko rurimwe ugwaruka ruciye ubwenge
ni nawo banabitahura ko niwo biri
kugiye no kuraba kuko uno munsi turafise ibigo bitobito ndeka ndabyita ibigo bitobito mbuga buravye aho biri uno munsi ubona yuko muri kazoza ivyo bigo biriko biratwagwa no gwaruka guno munsi muri katoza bizoba bikomeye kandi imbere gusumba nibigo turiko turabona uno munsi byabayeho mu myaka ya kera kuko twebwe ino munsi isi nikiri ya sinini ubisi yarabaye
nk'ngo mu gifaransa ngo c'est devenu comme un village
isi yarabaye nk'umutumba kuko jewe uko bikogwa uno munsi ivyo ndimwo ivyo ndimwo uko bikogwa muri amerika ego si byinshi ndabizimwo cyane ariko duke ndatumenya kandi uko babitunganya ndamenya uko bikogwa bikantuma bimpinyota cyane bikama igicapo n'ingufu cyaho shaka gushikana ivyo ndimwe no munsi bisigura yuko rero no munsi muri inzego zitandukanye cyane mu mpande zitandukanye nibaho umwanya ugwaruka baho umwanya ugwaruka bakore bigaragaze bumva ivyumviro byapana kumva ivyumviro biherere mu mpapuro
uko biri kose twabonye ko dufise ibyo byo gukora ku ruhande rw'ugwaruka ariko kandi mu kurangiza nongeze ko akantu gatoyi kumbe tutavuze ko cyane mu kurindira ko byose bikunda birasaba yuko ugwaruka rwigira ku biriko biraba hariho gushiraho ubuzi bufatiye ku ngabire zacu cyangwa ibintu bitandukanye hama ikindi naco no guhaje kuvuga uti abantu bakuze batwegere bugira nibaza ko igikorwa gikomeye atari kutwegera gusa ahubwo natwe nukubereka ko tubakeneye kandi tukareka kubasuzugura kubera bisa nkaho menga muri kino gihe abantu bakuze akubwiye ikintu umenga ushaka kumwereka ko umenga
wifashe
ibyiyumviro bishaje ego
kamenga ni muri ahantu hamwe
ego reka turangize ikiyago rero ndabashimira ko mwabanye nanje twayaze se kubana nanje ko barazi ko mwisanze
ego
nje tuvuga yuko natwe kugushimiraho byari ngombwa mugabo kwanze twese ni ngugushimiranira hagati yacu
ushimiranira hagati yacu ko wambwiye ivyiyumviro vyawe uraminererano zawe
ya dushimira cyane kandi n'abadukurikiranye tubabwira cyane yuko mwakoze naho ubutaha kandi ibiganiro nk'ibi bizobandanya kuri ya gose mwakoze cyane tubatumira kandi kubandanya mudukurikirana.